تيبي
المذاق
لازم ياكل تاعته من
تيبي تيبي.
Welcome in Makaya Kiriexibon. Welcome to the show. Very much in. Kel sore to show into perfect Kiribon. More focused on ball lifestyle my chance to my corner. Now we in Germiston. We bringing you to Germiston baby.
Sanibonani babuyile emakhaya abushini igama lami ngunkululeko siyanamukela ohlelweni lwethu olusha elibizwa ngu-Tri-Culture Matters namhlanje-ke lapha uhlelweni lwethu ilapho sokhuluma khona ngamasiko ahlukahlukene hhayi ukuthi-ke siyabandlulula amanye amasiko kodwa namhlanje usiko esiyobe sibhekene nalo kakhulu usiko lama-rasta
dumela nke lukumisa kaufela abashibileng I am your host Deborah Lord and this show is called It's My Turn. This is a show for you guys. You can reach us on all our social media platforms Facebook, Twitter and Instagram. It's My Turn.
Yilo-ke igazi egama ngothemba ngokwesibongo katshalitshalo kusuke encuthu yilo-ke igazi keza maduzane siyeza kelakho igazi nawe siyeza kelakho maduze nje eshe
max.com
yilo igazi